murena hu tshi tonda vhana vhau, ane hu si khangwe ndi ṅwana wau, nkhumbule. Murena hu tshi tonda vhana vhau, ane hu si khangwe ndi ṅwana wau.
Golo zanga thinyagi dzhena bogisini komainda bindu langa nyaga vhona commission vhakho ndwisa nga khole nyaga panga tshitokisini murena ndo themba vhone aba complete mission eta ndi story
mama mama mama
ndato rabela
ndato gwadama mama
riko dzam
tshikoto bayama
vhachi tonda
songo sala
baba shulo ndi ndwe soko dzula jomi vhuko toda ni na thari kana nchito zo gym nisina nungo vhukani rwesa ni ngato dzula no zwimba Hendrik makuya ako lisa mdiaya wepita aba funge kandela life yange bebeta patu chezo za dakane bazwidiva nito shera bulututu kaba funge nendi ready no pera muya wanga wo connecta tina bonda sendera
murena hu tshi tonda vhana vhau, ane hu si khangwe ndi ṅwana wau, nkhumbule. Murena hu tshi tonda vhana vhau, ane hu si khangwe ndi ṅwana wau, nkhumbule.
Murena, you know zwine nda ṱoḓo ita, I don't do it for profit, hune nda porofita. Murena vha nkhumbule, vhona vhaṅwe vha porofita, ndi fhedze ndo wina war unga khosi Davita. Ende zwinzhi bwa zwindini, vhuṱungu tshivhindini, ho ḓa na pandemiki vhagwa na madindi, ho tovha tshilidzi ngori na ndova ndindini, hafha si mchinini life ya iphindi. RP ginimbi kerekeni dzindimi dzindimana bivili thembele ndi muvhili zwivhi vhanga rivhili vhavhuya lwa vhuvhili athina mbilu mbili ndi tshilala thilili mahoda vhathu vhanzhi pasta we vha songo ima u rabela pasta we ndo fhedza 40 days ndi tshi khou fasta we ṅwali na khavha fhasi ndi kha ḓi phasa we
murena hu tshi tonda vhana vhau, ane hu si khangwe ndi ṅwana wau, nkhumbule. Murena hu tshi tonda vhana vhau, ane hu si khangwe ndi ṅwana.